E whātau noiho te pakeke o Leah Ranapia, ka taka iho I te papa tuatoru o te whare noho o toona whānau I te raki o Poihakena. Koenei te taiwhanga moi pārekareka o Leah rāua ko tana mahanga, engari ko te whakapāia, he mea whakatūwhera e rāua te matapihi mea rawake ka taka a Leah ki waho.
80% of these cases, children fall through fly screens. So they seem to lack the understanding that a fly screen will prevent them from falling.
Hei tā, Sam Ranapia, te koroua o Leah. Koenei te wā tuatahi I raweke ai te tokorua nei I ngā matapihi me te tino waimarie hoki I taka iho a Leah ki runga maufa ara ururua I haria ia ki te hohipera engari kāore ōna whara kino.